Incwadi kaZakariya isahluko sesithandathu iyafundeka. Ndabuya ndawaphakamisa amehlo am ndakhangela, nanzo iinqwelo zokulo zine ziphuma phakathi kweentaba zombini. Iintaba ke iziintaba zoBhedu, enqoleni yokuqala ibingamahashe abomvu, enqoleni yesibini ibingamahashe amnyama, enqoleni yesithathu ibingamahashe amhlophe, enqoleni yesine ibingamahashe aziimpuku ezibomvu. Ndaphendula ndathi kwisithunywa esibe sithetha nam, "Ziyintoni na ezi zinto, nkosi yam?" Saphendula ke isithunywa sathi kum, "Le yimimoya emine esezulwini, ephuma yakuba ibizimisile ngakwinkosi yehlabathi lonke. Le inamahashe amnyama iphuma isiya elizweni lasentla, amhlophe aphuma elandela wona, aziimpuku ezibomvu aphume esiya elizweni lasezantsi, abomvu aphuma efuna ukulihamba-hamba ihlabathi. Sathi, "Hambani, nilihamba-hambe ihlabathi." Alihamba-hamba ke ihlabathi. Sadanduluka kum, sathetha kum sathi, "Uyabona, la aphuma aya ezweni langasentla awuzolise umoya wam elizweni langasentla." Kwafika ilizwi likaYehova kuthi lisithi, "Thabatha." Kwaba sekuthinjweni abaze khona bevela eBhabheli, kooHelidayi nakooThobhiya nakooYedaya. "Uye wena ngaloo mini endlwini kaYosiya unyana kaZefaniya, uthabathe isilivere negolide wenze isitsaba, ubeke entlokweni kaYoshua unyana kaYotsadaki, umbingeleli omkhulu. Uze uthethe kuye uthi, utsho uYehova Wonekhosi ukuthi, nantso indoda engohlumela, igama layo yakuhluma endaweni yayo, yakhe itempile kaYehova, yakuyakha uzuko ihlale ilawule etroneni yayo, ibe ngumbingeleli etroneni yayo, icebo loxolo libe phakathi kwabo bobabini, izitshaba zabo kooHelam nakooThobhiya nakooYedaya zibe zizikhumbuzo zobubele boonyana bakaZefaniya etempileni kaYehova. Bayakuza abakoti bakhe etempileni kaYehova, nazi uYehova Wemikhosi undithumele kuni. Kuya kwenzeka ke ukuba nithe naliphulaphula ngenyameko yelizwi likaYehova uThixo wenu."